Halo?
Sipati duka lenye furniture nzuri.
Nimekwambia hivi, furniture zinua kokote.
Kim, kwa nini mwambia usiwe furniture kokote? Furniture zinapatikana pale Keko Modern Furniture and Hardware.